Umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ntiyapfuye ugwa karago yishwe ahawe uburozi abihishura mu kiganiro ijambo nirwawe cha Radio RPA cabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umumenyesha makuru Bobo Rugurika akaba narongoye Radio RPA yavuze ko ugo rupfu rwa Nkurunziza abagumya banga bafise ico baruzi ko ariko nabo nyene ngo nakagwi k'abantu bake uza kwisonga mu bo bibazwa Bobo Rugurika avuga ko ari kizigenza Perezida Evariste Ndayishimiye.
Cyo nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndamuvuze ni nawe ari kwisonga ry'igihugu arazi neza iby'ugo rupfu kwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu ibyo ndabivuze. Hariho abandi bari kumwe mu bo babivuganye abajenero bake kumbure nta wuzi no mu basivile abo oni haba hari ibyemezo umuntu yegeranya cyangwa afise ariko kumbure uno munsi uvuze uriya ashobora kumenya ati byaciye kugira amenyekane amazosi agakoroka naho ndabivuze mugabo umukuru w'igihugu uno munsi Evariste Ndayishimiye arafise ido nido ry'ingene urupfu rwa Nkurunziza rwagenze arazi kandi neza ko hakoreshejwe isumu.
Leo ni ndasi hatunga Imana uyu munsi arangoye umugambwe Pepe Degira Ijambo uretse ko yigeze kuba umwe mu bagumyabanga bo ku rwego rwo hejuru yaranabaye n'umuvugizi wa Petero Nkurunziza nawe nyene aremeza ko harakango nongono agifise kurupfu kwa Nkurunziza.
Cyatubabaje cyane nicyo gipfungu cyari iruhande y'ubwo rupfu rwiwe. Jewe no kuri sinobesha nk'amasaha nkane inyuma y'urupfu rwiwe naciye ndabimenya. Sindababwira iyo nabikuye ariko nari nsanzwe hari abantu twakoranye bashobora kumvungurira ko bati yagiye. Hama rero turarindira turabona ko atakiguzwe na leta. Mu bisanzwe ari umukuru w'igihugu abakavuga ko yafashwe n'indwara giturumbuka burya bari kubarara amagara yiwe uko ariko aragenda hari gushobora kuba harasohoka itangazo ritegura abarundi kubishobora kuba rikerekana yuko abaganga bari ku kivi kuba rero byabanje guhishwa ntibatangaze ko hari cyabaye. Ibyo rero byaciye bituma na twebwe tugira amakenga.
Eka n'umushakashatsi mu bijyanye n'ubugizi bwa nabi Nadine Nibigira nawe nyene yaramutumire muri icyo kiganiro ashikiriza ko hari ibimenyetso byerekana ko urupfu rwa Nkurunziza ari urupfu rudasanzwe kuva agifatwa gushika acikane. Avuga ko iby'ingwara hamwe n'urupfu rwiwe byafashwe minenerwe nkaho womengo yari umunyagihugu asanzwe.
Ibitaro mu gihugu cyacu ego naho byarose agashimwe canke bikaba ari ibitaro by'akarorero mu ntara sinibaza neza cyane ugereranije n'ibindi bitaro n'ubuhinga abaganga bashobora gukora kugira bakize ubuzima bw'umuntu w'umukuru w'igihugu cyane cyane naho biba biri iyo haba hashobora kuba ibintu byihuta byo gutabara sinibaza yuko bafashe inkingi ibereye muri ico gihe. Aho rero novuga yuko nimwe navuga byo gufata minenegwe kandi hariho izindi nzira nyinshi ko Bobo yavuze ati hari ibyo batahuriza ko benshi novuga yuko rero kwabaye uko kutumvikana ukuntu ingingo zifatwa muri ico gihe akitwa n'amagara.
Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi ari mu bazi ko urupfu rw'umunega wiwe rutari rusanzwe. Mu kiganiro imvo n'imvano ci radio y'abongereza BBC cabaye kwigenekerezo rya munani ndamukiza uyu mwaka wa 2023 yavuze ko atashimye ko hakogwa amatohoza ku gutinya ingaruka zari gukurikira.
Mu kiriyo narafatije jambo navuga amajambo y'Imana fashe jambo naremesha abahari fashe jambo nabwira abantu ngo nimureke kwiruhisha niyumvira ngo yishwe n'iki umuntu wese apfa hageze kwiyumvira ngo mutangure kuremana inde yamwishe n'inde yagize kivyo si wo muti nta muntu yaramufise ko ububasha Imana itarekuye. Numva ntakeneye induru inyuma y'urupfu rwiwe, numva ntakeneye ngo bimwe ngo ama autopsy ngo bibi yamaze gupfa yapfuye ntacu ndi bugarure.
Itangazo rya leta rimenye abarundi n'amakungu ko Nkurunziza yaseze isi ryasohotse inyuma y'amasaha 24 ico gihe bavuga ko yapfuye biturutse ku ihagarara ry'umutima.